ikintu gituma dukora umuziki tukora kuba tukunda apana akora akazi ntibazoguma azoguhenda ngo natangwe umuziki ngo arakazi azwara umubeshi ni bangaye batunzwe n'umuziki
ubasuke bahari nta mu diaspora officiel Oberix
umukobwa cha muhungu
umukobwa urumugera twimenye
oya byose uratsuko bibaho sinkunda umukobwa nzaga ndakunda je agafinirobe urumva ndakunda agafinirobe hama sko vuga ngo ntibiraba biramaze ku
bo gushira ku level y'ababone abone mu mozo
ushaka mvuge nkura
vuga twa
ari umuninja ngiye ngo mubi nokwimye nabayimbohe yurukundo kwawe nibereye mwishayo yurukundo kwawe nabayimbohe yurukundo kwawe nibereye mwishayo yurukundo kwawe kwanci agatete nukuri kwanci agatete
Bonjour, bonsoir la famille Boudjaïl TV, Entertainment 57, les fans de Boudja Flava, je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépend d'où vous êtes. Comme ça, je vous dis que Mike, je vous dis que Mike, bien de Cameron et Juma Jokes. Attends, ça va vous dire, je vous dis, 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 je Avec Smirio. Ni basa physiquement mugaba basidwe tellement yuko ari gihe muramvuga ati bya sérieux ya garutse yo ya nakungu yo umve yatage no kumagara yo baje da savez inspiration zera kwiva iwi we base
bo oya no ambeshe mugabo ndamwumviriza nko numviriza abandi gusa sinovuga ngo niwe ngo mfatira ko ngo gira nshobore kuririmba peut-être que numara nibaza ko yo yashora kuba nawe ne yarakunda indirimbo za kera kuko jewa hanini nizo zanyubatse nizo zimfasha no kwandika ko ndazumviriza kenshi cyane no mu telefone yanjye ugiye kuraba usanga arizo ziriyo sana mugabo abantu novuga batumye shobora kumva ko noja mu muziki ni ba Farias ba Rolilo ba Kidumu umva niho hagiye kuboneka akantu ko kumva kumenga nanje no bijamu muga gusa nari umupeti umva nje yagukunda na Rise School
food ni restaurant nziza cyane iteka imfungurwa z'ubwoko bwose kandi zakanovera iri kuri station MPS impande ya Star Hotel na côté bu it is food mawe iteka imfungurwa nziza zakanovera akabijya kuri babandi bagira imanza it is food ihari ku bwanyu duhamagare ugire reservation tubatekere mu manza zanyu abifuza ku kuduhamagara muduhamagara kuri 62 39 55 44. Idis Food yaje hageze kuri babandi babura umwanya wo gufungura kubera akazi. Idis Food ihari ku bwanyu, duhamagare kuri izo nimero maze tukuzanire ifungurwa aho uri hose kandi ku giciro cyiza cyane. Hamwe na Idis Food bivanye n'ifungurwa mfungura muri Idis Food bituma ngira magara meza. Idis Food, mama we waje hageze uri baba lao.
Ewe jerge manda na mafoto yanga vuga te mu tipe itunda gute aje muri bintu bisaze vraiment gute inspiration ya buhe
bo cyo gutwenza na vana kina football muga monyo maranje sinze nabigiyemwo ufite imvende by'abagenzi usanga muri quartier kwirigala ku ishuri hehe umuntu aguma asanga ariko araririmba ariko araririmba mu nyuma kumva abantu ariko akubwira ngo eh erego urashobora kuririmba meje sinabona ko nubishobora niho ndibuka twiga muri primaire niho nigeze gusubiramo indirimbo ya Faria zitwa Soso sinzi kuyibuka Soso na n'ubu warahindutse Soso ya kera nayuzi
umenga iryo ntuze ndayumva iyo melodi mugabo nandi ko ndumva neze intuze
bo umva hari kera rero canshaka guhindura amajambo yayo ngira amajambo yiwanje sasa ngiye kuyiririmba ku ishuko muri premier hari ibintu twaratubwira ma examen kuririmba na urabibona eh ndogo yanga naye nzi ngo nateseje abanyeshuri baryohewe kubi byarangiye mfukamye ku bimoko birenze ngo barashobora gusubiramo indirimbo y'abandi tukacimba ibintu by'iwawe kumbe bya bintu nuko imbere yo bazondasa
hanyuma watangiye kuririmba gute Jean wavye football gute kwa David y'abantu barinze bakunda football baba bari addicted bya atari byaje gute
bo je guheba football kwa nzi nayihevye kubera ishure kuko umwanya twagira entraînement twagenda 14 nanje nava ku ishuri 13h nkashika muhira 13h30 umva umwanya wo gufungura umwanya wo kugenda kugira ama entraînement umwanya wo kugaruka kandi kugira nshobore kugira ama étude y'uwanje muhira barambwira jamais ibintu ntibigendeka bireke uzobikora uzokina umaze guheza ishuri niho no mu nyuma numva umenga basivyonyorohera ni kuririmba koko ndashobora no kuririmba mu ijoro nahejeje no kwiga muga rero ikintu c'uburyo kubera kitadukundira baca usanga hari umutipe twa Bubed niwe yakora ama beat baca usanga turiko turagira usanga twese twamaze kwikusanya hagiye iwe mu cumba ciwe ariko arakora ubu beat swate bwa bien bwa fake muga mu nyuma yavuye akora ama beat meza cyane ya hip hop ni naho natanguye ibintu vya hip hop buke man ndikonda fina muga mu nyuma biratinda biratora inzira n'abantu batanguye kumenya bamenye kuri hip hop jewe ama mu nyuma nyene abagenzi barambwiye noneho kuguma urapa kandi twumva umenga urafite ijwi ryo kuririmba reka ibyo kuririmba si iby'iwanje urabishoboye mwe wapi ntabyo ntushobora sasa ndibuka imana imwakire umutipe witwa Sherif yaje kundaba muhira arambwira ko afite band kumutanga kandi turakeneye umuntu azi indirimbo nyinshi za kera mbwa none je ko ntazi kuririmba nzobishobora gute ngo urabizi n'ibijyanye no muri kuririmba muri dushe nibijyanye ne gusushira ku mainstream gusa mvuga sa ama acarantwara muri The Galaxy Team ndashikayo banyakira neza nkababwira ko ntazi kuririmba ntibavyumva ngo none ngo kuri kuririmba neza mbwa wapi mugabo ntihabura akantu ko gutagame mvuze ibintu vya gamu cuvyumva ugasanga umuntu ariko ararimba bariko baravuza cye ndirimba bwame ikintu ntigera ndirimba yari contreta gusa muga game yoyo narayita sana
na nivyo nzi je donc uko rambira ngo game ngo tanga nivyo ni atai
bo urumva rero mu nyuma arabinkuramwo ndatinda ndamenyera ku interpreter indirimbo y'abandi nkayisubiramo kujya nyene ndatinda ndanamenyera kandi indirimbo iri hejuru tukanayikorora kugira ashobore kuyiririmbira ninyorohereza rero mu nyuma aca mvuga akwa bongo ndirimbo ibirimbo by'abandi mbeje sino kwipima nkakora kiwanje kamwe
Yagi aripime reka yipime.
Rero naripimye ndakora indirimbo yitwa ndarembye. Abagenzi barayikunda mbwe ahubwo sohora iyo nyene. Cha ndayibika. Cha ndumvuga kangira nabahatishije reka nsubireyo. Ndasubirayo cha nkora indi yitwa agatete. Agatete masenda chambwira sohora indirimbo. Rero master mbwiye ndayisohore niwe yari yayinkoreye kandi. Cha ndayisohora. Ndayisohoye mbona yakiwe neza ku maradiyo amwamwe ma top 10 ma top 5 yagira biya mbere mvuga kumbe vya bintu no bishobora. Cha ndasubirayo kandi nkora indi yitwa nyumviriza. Nayo ne yakigwa neza. Agatete ico gutangaza nje kwisohora umwaka.
Obelix kweli kaba star mu Burundi mutagira buzz ndasabye umubwire ico kintu niki gituma mutagira buzz
bo je nibaza ko ikibidutuma lifestyle yacu nimeze neza hari abantu nama ndabibona kenshi nkiyo ndiko nigendera n'amaguru dufate nko muri ville kabona umuntu arambonye ngo sense kujya mu star ngo ashobora kugenda n'amaguru ntacha niyumvira noje ko nkiri mu star mutoya hari akantu rero babandi twemera bamwe twakuze tubona bamwe twakuze dukunda bobo iyo barenganye n'amaguru ngira bafata nk'abasazi urumva uca usanga rero abantu batekora bitahura neza hari ibintu tugiruka cumi tuko turaviyora imico urumva cyo gituma umuntu aca ashaka kwigendera bukebuke ntidutsitare kuri iki canke kiriya tende pole pole ya
bituma basimuheba n'ama réseaux c'est parce que hari umuntu mbabona umenga ntari update nko kuri Instagram, Twitter, cyangwa Facebook asanga nta na kira ibeza bwati nkunda naka kugira ngo abantu babikorere ko Obelix ukunda nande Obelix
bo reka mbere kuri ico ca mbere ico ca nyuma ndashobora no kutacisha urumbabarire
kubera iki nukundana yanzu nyishe nukundana
bo je mu isanzu navuga ko nkunda bose kujya nk'Imana nkunda bose nawe ndagukunda nabo bagenzi ndabakunda je nkunda bose
oya uri wa mkuplo nande wazi
none si umuririmbyi naca nza kumuvugira ngakwe
ndetse nagusabye izina mbwira gusa arahari
arahari canke barahari
ego kandi sumwe mwiyumvise nimbuzi ko hari
ubugira ivyo ntavuze navuze ko ahari canke barahari
bangaye basimba tayi bana
oya tuzatugiye mu biharo n'tuzatuye tugira interview kandi
madango nturumwe Claudine uri hose nturumwe muri batatu
ni bwa bumwe
anguru ngo ni ngo ni bwa mwavyumvise donc nibiramante cyane ndagusabye wasumiye akapira ko hanze kugira ngo dusubire muri mode
indirimbo
wanti agatete nyine
nabaye imbohe y'urukundo kwawe nibereye mwishayo y'urukundo kwawe nabaye imbohe y'urukundo kwawe nibereye mwishayo y'urukundo kwawe Guanchi agatete, nukuri guanchi agatete. Katugezenga.
Kuberi kumbani ebre.
Sinda kubani, nda kure kuri.
Wanse yuko nanje runcha agatete chai.
Wengira gwaru mazo gucha agatete, nguaru tara gucha agatete, na uzo gucha agakeke.
Hey, kuku. Obelix turaheka kubona indirimbo iri kugusohoka iyitwa Nyibuta Obelix.
Nayo ndakwibuka.
Uri ziko ko nayirongera ntoyironge. Bon, indirimbo yitwa Tabura.
Tabura, kivuge
mu kibuga. Ni Tabura nini. Twe turabona mu mudi ndagusabye.
Abona mu mudi je nayo nduwahe, je wanshize.
Ok, nitwize hamwe basi, byemeye.
Nanone turi mu ishuri.
Bon niyo mpamvu rero umva kwa tsize yamwe ari gushaka kuvuga igifaransa ukuntu d'une façon urabibona hari avuga ngo hariho abantu R bavuga L
utarashika kure none icyo wasomye ni igifaransa cyane ikirundi
ndinagisomye ko ndacumba ni tabura
igisomo ko cumba aho gisomo ko kibona kubera ntikiko kiravuga
sizi David garukiri janye ne
ahubwo cyika
oya umbe indirimbo ah jende mwana wa muzika meme mitabura nitabura nindirimbo tabura pour le moment il était kuri 7000 views et m'a dit 1k yes 1k il m'a dit 1 month nagwa yobut il m'a dit 1 month kuri tune ya YouTube hewe tabura ni giki tutabura iki twumvike
bo tabura nindirimbo irimo message aba cane cane nure jeune gutabura harabaja mu kabare gutaburanye bagatabura amwe bataha cepe cepe canke nyanga nyanga urumva mugabo ni ndirimbo twigisha kwanza kumenya kwigerera ukamenya je urugero rwanje ni ngaha ngejeje aha ndengeje aha je maca nk'ini cinema sivyo kandi si sabahungu gusa iraraba n'abakobwa ko ari umukobwa usanga ashobora gusinzira nko mu kabare sanga yasohokanye n'abahungu bifite ingeso zimeze ukundi kuntu ejo cya hirya ejo yumva yavyibushe ahandi hantu urumva ni indirimbo muri make novuga ya message mugabira aba muri jeune hari igihe wishinga umuntu yifitiye ibyo akora bamwe dukunda kwita aba boss cyangwa aba manager gasanga ari uwo muntu iminsi yose avuye ku kazi umuntu wa mbere telefona ni wewe uri hehera akakugurira ibiyoga wewe waca yitahira muhira afite umugore n'abana ashika asanga injya ziri ku meza nawe wibera mu kageto kawe hariya ushika uja kuzinga imetero urumva ntiwatetse na nawe umufungura na n'amahera yo gufungura yaguhaye umva mu minsi mikeya nibyo nduca twumva ngo wagwaye nzafuwa canke izindi ndwara hama ikindi ugasanga umuntu yamagusororera mugabo nta na rimwe akwereka ikintu barondera amahera aguhifi atakwigisha voila ya niyo message muri tabura
aha Obelix bon hari gihe dufate bigushikira ukabona donc ama views muri rimwe runaka ukavuga ati kwereka ikintu ndako ndashikana ko ku jewe nkobere nigiki bura kugira ngo shikane na no ma views hama nigiki donc nigiki gituma basuvuga ati ah uko biri kose nje nzohashika iyo courage ivanahe kugira wumve yuko inyene gutuma no wundi ufata ya mayero kaja muri studio ukagira record
nde ari kandi acishuye mu mice ibiri sivyo ubwa mbere kwanza kese ndutangura umuziki cyo kimwe hari umuntu atangura afise abantu bamwitayeho abantu bamurira studio abantu bamupushinga mu nzira zose bamwe wa muntu usanga umu wajeje none ndimbo yuko nayumvise kuri radio kanaka umujournaliste yitwukura moza asanga nta nuwazi kubera iki afise abantu babimufasha sivyo uyo rero biroroshe ejo canke yejo kumva afise ama views menshi sivyo hama ikindi vyintu vya ama views ni ibintu bije vuba kandi bikenewe yuko tuvyitaho umva madre ibindi bintu byose turimo birakenewe yuko tuvyitaho kuko novuga yuko indirimbo yamaze kubona nk'abantu nka 1 million umva naho batoyikunda bose antuka bayizi sivyo ama ikindi kintu ca mvuga ubuzima si photocopy Jesse nshavura ngo nabonye wewe ufite ama views menshi canke nguriya ngo ufite menshi no James Mark ivyo ntibimbabaza nta na gatoya ahubwo ndaryoherwa sana mbere ugiye no kubira busanga n'uwo muntu aramufashije no kuyiposta ama ikindi wambajije ni giki mbega
sindi radio sisura mu kabiri mbiye garambaza nakuwa didati bon dans inspiration il y a inspiration pour gati je continue malgré que nyene yuko ntakundi nyene
Okay. Ofete igituma ushobora kubona umuntu asohora indirimbo rimwe ya kabiri ya gatatu ukabona guma abandanya naho wewe uba ubona umenga hari bitagendeka icyo nabivuga ko kinini twe ntidukora umuziki mbwira ndiko ndivuga kandi vraiment reka ndakivuge ni 80% y'abarimbyi bari ngaha ntidukora umuziki ngo turabona yuko ca twinjiza ubunyene oya premier makwanze ikintu gituma dukora umuziki tukora kwa tukunda apana kwa rakazi ntibazoguma azoguhenda ngo natangwe umuziki ngo rakazi azwara umubeshi ubwa mbere tubikora kwa tubikunda ubwa kabiri tukabikora kwa ritana nyene ibiturimwe yonye ntikwemerera gutekereza oya ntibikunda sivyo ama ivyo bindi vyo kuvuga ngo kagira kaba kazi canke ngo be visibility canke ngo ndiko ndafyina biza ubwa gatatu ya aho rero wewe uzorubaza umuririmvye gusa igituma akora umuziki afana ngo ngo na kazi canke bazobesha ibintu byinshi ni bangaye batunzwe no muziki
ubaske bahari nta mu diaspora ofise Oberix
umukobwa ca muhungu
umukobwa urumugera bimenye
oya byose uratsuko bibaho ntegezeho kubaza kwanzogira menye kwandi ishuri ibintu bitonze ku murongo
ah bon Oberix amaze kubaza ko ari umuhungu petite ngana umuge ya ndagute jawal anyway naje tuvuga umukobwa
oya
Oberix abudiki bako ntimubona cyane ntimumubona ntibona ko ari mwiza
oya reka kubabesha reka kubabesha
Naitinye ngira nti byiga bigushikira genre les filles les meufs akakudraye tu Oberix on t'aime genre tu hein
bon je premièrement si nkunda umukobwa ndraga
numukunda ariko ategeza kwizana uko biri kose
simvuze nti biraba canke ngo bitegerezwa kuba
bitegerezwa kuba ko uri umustar
kuwe kimwavyishizemo sivyo si nkunda umukobwa ndraga ndakunda je agafiniro be ndakunda agafiniro be hama suko uvuga ngo ntibiraba biramaze kuba gusa sinkunda kuvuga ino nk'ivyo ku mamedia ya
ndakuba gizira ndakubwiye gusa ndabizi nubwo utobivuga umusaha wese aba hari abazi yuko hapfuma abari umukobwa w'uburofa gusa aba hari gusa aba yagize aba yarakudraze
nta mukobwa w'uburofa ba
bon I mean basi bivaye na level buri ko bazi nene dufate nk'ubu bwo gushira ku level y'ababone abone wo moza
ushaka mvuge nk'ura
vuga twumva
ari umuninja yambwiye ngo mubi nukwimye
mubize umukobwa mubi ngo nukwimye bon, nkunda kwa ziki bazo kimwe uvuze ngo ndukunda ko bakudraga. Reka dufate je nawe tuko tura datingana nyene. Mbomba mbona yuko donc uri kuraza bukebuke urabona yuko ndagukunda ama nawe uri kuriza na bukebuke nkabona umenga uri kurateba. Et puis nkaza vuga teka mfati ya mbere nkaza kudraga tu fais quoi muri uwo mwanya.
Umva ngabivana horasiyo kwanza je nawe tuba dufitaniye. Namba turi abantu basanzwe mu buzima dahuza sinzi ko urabona ari abantu bamawumva mbwa bikunda kuba ku bakobwa kenshi kugira ngo ujye muhungu aragara ujye muhungu arishima kuva nk'ibyo je maze kubimvuga ko nkabimenya duhuye ndagutwengera ntibimvuze gutwengera ndagutwengera nakura musanga utera inkuru imwe z'ibiri naca ngenda umva ciza na yayo my story yuko uravyumva na umugabo dusanzwe twaratuyaga bien biraba
nimamba yo tutavuga ngo ndabo akuko akudraga urumva iba byabaye deja bamaze kumudraga byabaye ako nimaze kubona ndamudraga ndaza kuba numero yiwe Oberix okay urakoze kunza kwanza mu bintu kwimye anyway umwaka uheze wa 2020 ntiwigeze wa Paris atane donc ntiwigeze wigaragara atane nta buzz nimwe nta jambo na rimwe nawe kuko byinshi tuge tukubonamo why 2023 twitege ikibasi nubwo menga mwaka ugeze kure
bo uramfashe kweri bo 2020 novuga yuko namba hari umwaka waba waramvuruze cyane jewe ni umwaka wa 2020 mugabo ntivyamburije gukora narakoze gusa sinasohoye ndafite ibikorwa vyinshi nakoze muri 2020 mugabo bitashoboye gusohoka kwa wari umwaka umenga urimo ibintu byinshi amakorona ataje amakorona azibindi gusa ni umwaka nyine kuratuvuruga so umwaka w'abantu uri kuri adupertid bakubi nico gituma je nk'indirimbo ya nyuma nayisoye mu kwezi kumunani kumunani mugabo nasuye gusoye indirimbo menga mu kwa kabiri yego mu kwa kabiri tabura mu kwa gatatu tabura avuze nk'amazu kwezi oya ntikurakwira bavyanditse ngaho muga ntikurakwira yasose mu kwa gatatu tabura umva inyuma yayo hari izindi ndimbo zose nakoze 2020 ntizirasohoka bo muri stock ndafite indimbo zishika nka 12 zitarasohoka kandi n'ubu nguma nkora sinjya
ya yeah.
Ni tubwo kwa kwa ni gukwiye
kubera kwa isohoye 17 février bashi umuntu uriri byihadi ni najya yasohoye man aho je tutafite kibazo vrema Iba tukwezi ya kwitukwezi edu.
Mwra kwezi cha.
Yo yes tuwe. Katumbele nga warangiza ni kia kinu mbao tukanyo tapuze nga embele za kamia za budrahita.
Kijanya niki.
Vivza wenye ni kwa anyu wa mgiengu nuri ya nkuple ngu ya ngrupe urumbapi.
Urumbe nungu mshago siguri inu siguri inu. Kwe kutandeka jenda vizivu gira.
Ya mgiengu na hali ya liko wala hali. Zuko ya bubash.
Bagenzi je nagaruka ngaka mbazi bazo tuzogwa n'ingwano nyiranda. Nyiranda.
Vuanza mugaruka na muri deba. Bon kumari mubizi kuri Mike yari Davina Monica Bendo Cameron ni Drama Jokes hanyuma nimwe bagire kugira comment na subscribe kuri account ya Putrahit na account ya Urban Lux Burundi Urban Lux. Ni avisaye ko ndafite sabiye je basi.
Kuragize neza mani guhezagira
guys see you to the suite